Doleoko. I'm making one home there, Miss Mama. Wakapool. Okay.
Akisimama kwa ndoo lazima atoe hiyo.
Eh?
Ah, nitamwambia atoe.
Atoe eh?
Ah. Lakini afai asomewe makosa akiwa ni
majifunika.
Thank you.